Mangochi is one of the districts that has benefited from waterways for Africa in Malawi. It has so far received 10 boreholes, a development that will help people to access clean and safe water in the district. People living in Chibombo village never thought that one day they could access clean and safe water from a borehole. They were drinking from a river that dries up during dry season.
Nani mavuto siana siana munga ife azimai kimama muzitabwe. Nipo itabwe nyimene jojo abusa makala limitengo majitaji mbuzi bamene bobo koma ifeyo timama maza meneo. Organiza kuna katika mahuti. Tinalibe kuna kotawira kwa makunali kumene kubazi.
Njiku wamena watu mabwebla chiku wamena watu osangala kwa mbili. Kwa mwuzo wachi mwombo takutika ntai ya itali. Kusuwa chitandizwe chindichi, usa chipeza aye. Kwa makubela kwa njiku wamena watu osangala.
Lack of clean and safe water in the village was a setback to development.
Avuto limeneli limabweresa ana kudwala matenda ngakale fakuru amene kudwala matenda kuti chite chitukuko timalephera chifote kuti mamwa mazi wati amuzitapwe pena timasegula nawo mimba imeyo sindi mbali yoti zimatile pressa kwambiri kuti tikhale anthu achitukuko muzungu padakali pano tumene tikuonera pano pamoyo wathu ukhala kuenda bwino. Kwa mazawa wa meta alandira, tindu chukupio kuti ntai zonse meti manina za kusegula mimba, ndia kuti ntenda imene ya ikara ili ojeba umuza.
Jawa is another village with a new borehole. Women from this village had to sing and dance as the borehole pump was being installed. Village headman Chawa asked his people to splash water on his body because he was very hot. The challenge faced by this village was both unsafe water and long distance.
Mavuto amene sanabwere jiko timama kuzinzinji tikasamba osaela zambiri zimapezeka kumeneko ndiye timama mokutira ndiye romene wabwera jiko kutomboza abugwe kuti moyo umenewo upitirire amachokera mkasiri kuti vula ikagwa kumangogweramo ndikumasisireka anthu ife ndikumama ndiye pa nthani ndikumwa madzi amenewo pena timakhala anthu okwana mwina 100 achakuti kudidya pa chisime chimene chocho. Tena kupezeka azimai kukanga na pamazi, eno satunga kumatira na mazi kwa kiosowa kwa mazi. Deba lelo, mene tukuone la kuti njigo huu, wafika pamolo muzimua fumu ajawa, monga ine eri na mbeu. Dino mfosa ngalala kupiti lila kwa mbihi, kuza nandibungwe ni mene labi belesera, mazi muzimua tu.
Lelo katema kano kaitanza mkwiga kama ni yeshisu mungu ya mibiku. Nuku ni kuwende kutii. Tidak ambil jenazah manusia di sana. Na mbosama ni mwangu ni muno ni mwaji mafuto li wangu lako ni kutika lako waji mkuma itapui izichi yangalo ondeka lelo pajiche mijugo ujaji unengwa juo kusanga nala mwe munone leji nungu wana une utendele na mbomu ni mama mpetu mweleje methi apa 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 kutoko kumuzo ni kutama akuna itapui lelo nako tukinganga nini jama anja lelo ni kusima na gane yino yino unengu ti ndili mundu juo kusanga lala nilo pele lejino kumwale lejino kutandia gale lejino kwa jama anja ni bungu jama anja mwe unelejo ti mweje mesi gambone
Group Village Headman Maomi has been striving for a borehole from different well-wishers but no avail. He felt sorry for women who traveled long distance to fetch water during dry season.
Ndelelo pamene tangotero kuti ndikimwa mwezi wa kuposa kuti futi madziwa kuti Mulungu atipasa zongera tizimene ndelelo tili ndikisangala koposa ndipo pamasiku amene tikabwino ndithu amakumana nawo mavuto tikongo nyamuka kupita ka mama uja kubwera madzulo makumanazo ndizinyama pamazimwezi njoka anyani nguruve zonsezo kumakumana nazo kopo nazo kumafuna pakitabwe pomwepo kumwe
kaya paka mwapa kuningina iwe Kuli banyiwe unene zako Kaya baka mwapa kuningina iwe Kuli banyiwe unene zako Ah beba ni mzanga iwe baka mwapa goba tasia lero Ah beba ni mzanga iwe
baka mwapa goba mvula chile muli zinyasi zambili zivula ikavumba zose zimaseselekela muti mene mujamu ndeni makaka kudana kuno kumadwala kumasegula mimba ndemeta ona njiko tirosanga kwambi ndipo ndichimwe mwe mutima kuti uvedisi yakumwa ndaya mvula ikamavumba mvula tsiti madandaula itisingotenga chidebe kupita kunjigo upose tsiti madandaula itirokondola kwambi
kubwera kwanjigo kuta sangala kwambi ndimete mavutikira tibwera kumango chikono nabwa 1984 kuma timavutika paka na lero ndiye apa mazima amene mazabwera mu tirosangala kwa basi Mwani mnali mopanda nchi.
People from Iman village were drinking from this press before Boho was given to them. These people are very happy that now they will be drinking water from a borehole. Installing a borehole at Robert Village was challenged as the pipes fall inside the borehole before finishing the process. The installation process had to be restarted. In the darkness, they sang and danced. Kazembe is another village that has received a borehole from Water Wars for Africa. People from this village are very grateful for what Water Wars for Africa has done for them.
Waya Mika, maso Thank you.